tuti bakoze ibiganiro byinyino bica kuri Induri TV kandi baramutse rongere kandi bayikaze bivanye naho muhiriye muri kano kanya nkuko mubizi rero Induri TV tudasiba kwa matubazanya makuru ashushye ngino cyane cyane kwa kinyo babarundi bakina hani wacu ndese no hanzi igihugu abarurizi abakinyo bakera bamwe twita abalegende nabandi batandukanye makuru tubafitiye n'amakuru yagiye yandikwa ku rubuga rwa indundi.com rero nkuko mubizi rero buri indwi twama tubashikiriza amakuru abayanditswe ku rubuga gwacu gwa indundi.com n'inguru ya mbere yo yanditswe ku rubuga gwacu gwa indundi.com nuko rero n'inguru ivuga tu urugendo gw'urunani muri Road to Bole Elite 16 gwara rurangiye aho uwo mugwi rero urunani wakinye urukino gwo guhiganirwa ikibanza ca gatatu uza gusozegwa no mugwi wo mu gihugu cy'Uganda witwa City Oilers n'uruva rero no mugwi rero uno mugwi wa City Oilers wo mugwi cy'Uganda rero iyo wacu ufata ikibanza cha gatatu usinze umuguru nani ku manota 71 kuri 62. Ayandi makuru rero yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com nuko ndize Samuel ugiye mukinyi w'umugwi serukira gihugu inaba mu rugamba asaza kinyira mu rwa Rayon Sports rero yarayetowe nk'umukinyi yabyigenyeje neza mu kwezi kw'icumi rero ni umugwi we rero wayo Rayon Sports rero kaba baramuhaye ibintu bitari bike harimo n'amafaranga ibihumbi amajana 2 vya manyarwanda. Iyi ni nkuru twandise dusoma ku kinyamakuru cha indundi.com yanditswe ku kinyamakuru cha indundi.com nuko Limitel Women's League yarabandanije kundwi igira gatatu aho kundwi rero igira gatatu hari habaye rero derby idasanzwe derby ikomeye cyane ni derby yahuje imigwi idacana waka kumwe tubona umugwa wa Interstar hamwe n'umugwa wa Vitalo. Iyo derby rero ku ruhande rw'abigeme ni derby yahuje umugwa wa PVP Buyenzi hamwe n'umugwa wa Fofila PF wa Munarangozi n'urukino rero rwarangiye rero ino migwi yose yabigeme inganije igisindo kimwe kuri kimwe ariko rero urabona yuko urukino rwarwitabire n'insinzi y'abantu aho ino migwi yagiye kuronga ibino bisindo ahabanje kugwa imvura n'urukino rero rwarukomeye cyane gose ndese rukaba rwarwitabire n'insinzi y'abantu. Iyindi nkuru yanditswe ku rubuga rwa indundi.com nuko rero umugwi Aigle Noir des Fighters wahanye abakinyi bawo bane kubera kuburindero abo nabo abo bakinyi bane umugwa Aigle Noir yashoye guhana ni Menaya Ndombe Darcy Shimirimana Kelvin Kelvin Bizimana hamwe na Ngabo Chris Mbede ibihano rero bahawe nuko rero igihano bahawe ni ico kwakwa igice cy'umushahara basanzwe bahembwa muri uyo mugwi wa Aigle Noir. Urabona yuko no mugwa Aigle Noir rero ugendera ku ndero wifuza yuko abano ubakinyi batera imbere ariko ntibatera imbere gusa kubijyanye n'umupira ngo maguru ndese no kugira indero runtu. Iyindi nkuru rero twandise inkuru twasanze ku rubuga rwa indundi.com rero agyanditswe rero mu ntango zinondwi n'izigima Abdul Karim Makenza murazi neza yuko uno mukinyi yahoze ari kizigenza wo muguse yikira gihugu w'inama mu rugamba n'izigimana Abdul Karim Makenza muri kino gihe rero mu mwaka weze yahora akinira mu rwa Rayon Sports ariko muri kino gihe akaba asanzwe akinira mu rwa Gasogi United rero mu mpera rero zindwi yaraye yeze barakinyura kino no mugwi wa Kiyovu Sport usanzwe ukinamwo abakinyi babiri b'abarundi Bigirimana Abed hamwe na Shimirimana Ismail Pichu ariko urukino rurangira uno mugwi wa Gasogi United wira hiye umugwa wa Kiyovu Sport bisindo bitatu kuri kimwe. Muri iyo bisindo bitatu harimo igisindo cy'umukinyi icyaho zari kizigenza wo mugose kiragihugu w'inamba mu rugama n'izigimana Abdul Karim Makenze. Iyindi nkuru rero yanditswe ku rubuga rwa indundi.com ni higora ga Primus League rero giye kubandanya kundwi igira 15 urabona yuko ni nkino zigera kuri 8 zokinwa ariko n'urukino rero ruhambaye urukino rukuruzo warukomeye n'urukino ruzohuza umugwa wa Buma muri Football Club hamwe n'umugwa wa Musongati waria munara ya Gitiga kumugwa mukuru wa politike. Iyindi nkuru yo yanditswe ku rubuga rwa indundi.com rero ni nkuru y'ikibuga cy'intwari ni Methode Ndikumagenge avuga yuko ikibuga cy'intwari kizoba gifise amaduka agera kuri 180. Murazi neza yuko turi mu rugamba rwo kubaka kino kibuga rero ni genekerezo rero rya 30 niho rero president d'honneur wa federation asanzwe ahagarikira komite ijejo kubaka ikibuga Intwari General de Brigade Police Muyenge Alexandre atwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hamwe na Metode Ndikumagenge bari bahamagaye abamensha makuru ku kigo cy'umupira w'amaguru FFB aho ba intumbero yabo yari yo kubamenyesha aho bageje kino kibuga cy'Intwari kiriko gisubigwamo gushasha mu jambo rero Metode Ndikumagenge asanzwe asanzwe ko yubaka kino kibuga Intwari yashikirije ibitari bike harimo no kuvuga yuko nta nambamye nimwe barahura nayo kuvaho kino kibuga mu mezi abiri amazi mu mezi abiri rero amaze ariko yubaka kino kibuga ariko yashoye no gushikiriza yuko mu mashop rero hari hatiganije yuko bazokubaka amamangazine cyangwa amaduka angana ni jana ariko bivanye nuko kumbore hari ibindi bintu byiyongeye ayo maduka yaciye iyongera agera kwijana na 80 murumva yuko ari kintu akimeze neza cyane iyindi nkuru rero aho nyene ni nkuru nkuko narimaje kubabwira ni nkuru yo kukibuga Intwari aho inyuma ya Metode Ndikumagenge honorable Reverien Ndikuriyo asanze arongoye comité pilotage yo kubaka kino kibuga Intwari rero yafashe ijambo nawe nyene ashikiriza amajambo mu kuvuga yuko mu mezi abiri bamaze bari ko bubaka kino kibuga canke ikibuga Intwari kino kibuga kirero ico kibuga Intwari kimaze kubatwara imiliyardi zigera kuri zibiri z'amafaranga ya marundi murumva yuko rero mu mezi abiri ni miliyardi zibiri ikibuga rero kizofata kugira kirangire kizofata amezi 8 murumva yuko ni miliyardi ishobora kugera ni miliyardi ishobora kugera ku miliyardi 8 cyangwa zirenga iyindi nkuru yanditswe ku rubuga rwa indundi.com nuko rero igisindo cha Saidi nibazo nyiza cyashizwe mu bitsindo 10 byinjijwe mu bitsindo 10 byiza byo mu gihugu cya Tanzania byinjiye mu igana byo mu gihugu cya Tanzania murumva yuko na mateka uno mukinyi wo mu Burundi Saido nibazo ngiza abandanya yandikisha inyuma rero gusinda igisindo cyiza cyane cyatumye gishigwa mu bitsindo 10 byinjiye byinjiye mu igana byo mu gihugu cya Tanzania NBC Premier League iyindi nkuru yero yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com nuko rero FIFA yakuyeho ibihano yari yafatiye igihugu cya Kenya murazi neza yuko igihugu cya Kenya cyari mu isinda ririmo isinda ririmo Burundi Namibia Cameroon ariko rero bivanye nuko leta yivanze n'ibintu by'umupira w'amaguru bica bituma ishyirahamwe ga FIFA arifatira ibihano uno mugwi nsebukira igihugu wa Kenya yuko udashobora gukina inkino mpuzamakungu na nimwe kubivanya n'ingene kumbure leta yivanze n'ibintu by'umupira w'amaguru rero byaje bituma rero uno mugwi rero wari mu isinda uno mugwi wa Kenya wari mu isinda irimo Burundi nkuko nabimejeje kubabwira irimo Burundi Cameroon hamwe na Namibia byaje bituma rero Kenya bayikuramwo hasigara mu isinda gi Burundi hasigaramo imigwi itatu ibihugu bitatu byonene rero nta uramenya yuko kumbure ibiro bihano bimaze gukugwa ko kino gihugu cya Kenya kumbure uno FIFA irashobora kwemerera igihugu cya Kenya gisubire kandi citabire zino nkino zo kurondera itike yo kwitabira inkino za kana ariko ivyo akumbure nta numwe aramenya kumbure nta numwe aramenya ingingo FIFA izofata kubyerekeye izo nkino iyindi nkuru yanditswe ku rubuga rwa indundi.com nuko igana ryabigemerero Limited Lumens rigiye kubandanya kundwi igira kane aho rero ahitezwe inkino jika kuri zitano ariko nuko twobabwira inkino zikomakomeye zo kino nuko hariya ku kibuga gatwaro ku munsi wa gatandatu Fofila PF rero izoba iko yakira mu gwa la Colombe ariko ku rundi ruhande hano ku munsi w'Imana Bujumbura Buja Queens ifata ikibazo cya mbere izoba iriko yakira umugwa PVP Buyenzi ubwo rero nuzoba ari urukino rukomeye cyane rwose aho ubona yuko uno mugwa Buja Queens ifata ikibazo cya mbere mu gihe Buja Queens ishobora kuba ariyo ifata ikibanza cya kabiri iyindi nkuru yanditswe ku rubuga rwa indundi.com nuko Reverian Ndikuriyo arahumuriza aba diaspora kubijanye n'amaduka azokubakwa ku kibuga Intwari murazi neza yuko twababwiye yuko hazokubakwa amaduka cyangwa amamangazine agera kwijana na 18 rero ivyo rero vyace bitera ubwoba vyace bitera amakenga aba diaspora kumbone nabo nyene bafise ivyo bafise numero yuko nabo nyene bazokota ano maduka kugira bashiramwe ibintu vyabo badanda arize abantu bazobitabira inkino zitandukanye ku kibuga cinwa ivyo rero vyace bitera amakenga aba diaspora ko reverien ndi kuriyo yace bahumuriza ababwira yuko nibagira ubwoba niharagera yuko bandika abantu bifuza ano maduka ni kuvuga rero abantu bose bazokwifuza yuko biyandikisha cyane bakota ano maduka azoba kukibuga cinwari ni haragera kumbore azo bibamenyesha mu misi iri imbere. Iyindi nkuru ariyo nkuru ya nyuma ni nkuru ya president wa kera w'umugwa Vitalo Gregoire Muramira yafashije gushikana no mugwa Vitalo FC no mugwa Vitalo FC gushikana mu gwa Vitalo FC muri CAF Champions League finale ya CAF Champions League mu mwaka w'igihumbi kimwe na majani 1992 yaraye itavye Imana. Murazi neza yuko uno Muramira niwe mu president asanzwe afise ubwene gihugu bw'u Rwanda bw'u Rwanda, ariko rero Muramira yaraye aryamiye uku uboko kw'abagabo yafashije ibitari biki nko narimo yije kwabwirira yuko niwe mu president wa mbere niwe mu ozi cyangwa murongozi wa mbere yafashije umugwa Vitalo FC gukina urukino rwa nyuma rwa final rwa Champions League aho umugwa Vitalo wakinye no mugwi wa Africa Sport d'Abidjan. Rero uno mugwa Africa Sport d'Abidjan wacinyagirira umugwa Vitalo ibisindo bigira kuri bine. Urumva rero yuko uno Muramira Gregoire numwe rero mu bantu batazofa bibagiwe mu mupira w'amaguru wacu cyane cyane hano mu mugwa cyane cyane mu mugwa Vitalo bivanye n'ingene umugwa Vitalo wagiye wandikishije amateka mu myaka kera ndese uranatwara nibikombe bitari bike. Ayo rero no makuru rero twari tubafitiye ndabibuse yuko rero uno mugwero uno president wa Vitalo Muramira Gregoire igihe yari igihe yari umurongozi uno mugwa Vitalo umumenyereza yari Rashid Sheradi umunye Algeria mugihe icigera ciwe cyari yari Kanyenkore Jean Gilbert batazira yawe. Imana rero imwakire rero mu bwami bwayo umuhisi yahoza ngoye uno mugwa Vitalo Gregoire Muramira. Kayo ndabashimira mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndese nkabonyeraho nakage ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indoni TV.